devastating drought is swelling through the northern, southern, and eastern parts of the country.
In the mighty name of Jesus, I ask you to bring rain in this land.
Yes.
That there may be food crops in this land.
Yes.
That these people may not hunger. They may not starve. I decree these words with my prophetic tongue, my terrible prophetic tongue.
Amen.
Everybody shall be amen and amen.
Amen.
So precious people, I have blessed you and your country.
Amen.
May God keep your blessings.
Amen.
Shalom, shalom.
Amen.
Toda Rabba.
Thank you. Bwana baada ataleta mvua kwenye Kenya hii. Katika jina la Yesu nimesema haya tena. Ataendelea kuleta mvua, watu wapate maji, hata watu waanze kupanda mimea, wale ambao walikuwa wamefukuzwa kazi Kericho wapi wapi, sasa warudi kazini tena, hata hapa mpande vitu, hata Murang'a Kiambu huko huko, mpande sukuma, mpande waru, mpande vyakula, alafu muwe na tabasamu kwenye uso wa wale ambao ni maskini. Wale maskini wawe na tabasamu kwenye Kenya hii. Kwa maana bingu limefunguka hapa na uvivio umeingia hapa. Sasa tuko kwenye sheria ya uvivio.